okujegi kuwok from Homa Bay ka modio transfer to Nairobi mondo beda moa
darana
isiem na juluadi are manondiko kata moloko ngima gi
onge
adwa kone uka adwa kone uka niero no wacho ni jopin ni ne okomi ratichgi mondo mi ogo kura in 2013 nomiye direct ticket in Nairobi.
Yes.
In 2017 nomiye direct ticket Nairobi manager ne kote
mangawa
sani ka koro duanya gore Oduanya gore di independent no de kanye. Odu de kanye. Ema wacho no bia mi no da. Mono pre song mono wane tipo de mano. Oye le koso koye. Oye le koso koye. Biro ge independent sani. Echalo mama dwa twenyo Mount Kenya di speed ni dwa ringo ba 100 meters kichoku kozo kichoku kichoku kozo kichoku
kichoku
nero is wrestling this time.